Sanibonani, olukhulumayo Sjava. Decided ukuthi ngenze le video ngikwazi ukuthi ngicacise izinto eziningi about the situation engibhekane nayo. Because everything that's happening elifeni yami. I've been reading about it. And this is absolutely sonke lesikhathi ngakhuluma uthule because sasitshelwe kanjalo ukuthi asivumelekile ukukhuluma ngalento about the icala especially ku Twitter or to the media and social media, but ngokubona ukuthi ukuthula kwami kwenza ukuthi abantu bangazi ukwenzakalani. Bayibuza imibuzo, nokubona abantu bephendulana, bephikisana ukuthi kwenzakalani, and that's why ngenza le video ukuthi ngikwazi ukuchaza the whole situation. Engizoqala ngayo, okay, masihlangana qala nje nge-relationship kwenzakalani kuze kufike la sikhona njengamanje. Okay, sahlangana saqala ukuthandana 2017. Masihlangana 2017, ngamtshela ukuthi cha mina nginayo intombi. Bayamtshela ukuthi nginayo intombi, hhayi ke umuntu oka-understandayo lokho. Ekuhambeni kwesikhathi kwashintsha. Kwaba umuntu othi kuzomele ke manje ukhethe. Understand ngasahambisani. Engasihambisani nalento engangishiyo nanti sasivumelane ngayo. Qala lapho-ke inkinga, and kwi-relationship yethu kuningi obviously abengalo kwadala ukuthi angajabuli ngezinto eziningi. Understand, and mina ngumuntu who's very invested kule nto engiyenzayo umculo. So indaba nje yokuthi relationship ngibe yangihlula because my whole focus ibe into engiyenzayo, ngoba le nto engiyenzayo iyona engenza mphile, iyona eyenza mhlawumbe ukuthi umndeni wami ase. So loko-ke into ebeyidala inkinga esikhathini esiningi ukuthi anginaso isikhathi nendaba yokuthi nentombi yabo le nto. And ngihlale ngibona abantu bekhuluma bethi yeyi ngishadile, angishadanga mina, ngaze ngishade. Nabona kodwa magazine nakhona aqhutsheka nokuthi igama lami kuthiwa ngondla ingane. Anginangane mina, ngaze ngibe nengane, anginangane at all. Understand? And ngikholwa ukuthi into eyadala ukuthi igcine ngempela sikule simo esikuso indaba yento eyenzeka lesho yasesanarena eyenzeka esteji. And ngikholwa ukuthi leyo nto leyo wafile ngathi not ukuthi wafile ngathi wafila kanjalo vele ukuthi udisrespectekile, uye-embarrassed, imhlazile leyo nto leyo, leso senzo leso. And ngizothanda ukuthi ngixolise ngaloko. Understand, ngiyaxolisa ngaloko, ngiyaxolisa ngokuthi ayithole esesimeni sokuthi ahlazeke, ayithole esesimeni sokuthi abantu bathi hayi wena umakhwapheni, uthandana nendoda eshadile, yonke leyo nto. And ngikholwa ukuthi leyo nto leyo iya-create-a i-frustration nakuye, and ngiyeke-ke ngimxheke ngaloko ngoba at the end of the day angeke ngikwazi ukutshela umuntu ukuthi azizwe kanjani i-situation. So if leyo nto iyamhetha and leyo nto imbeke esimeni sokuthi afile less of a person, ngizothatha leyo blame leyo and apologize. Ngiyaxolisa ngaloko, ngiyaxolisa ngokuthi kwi-relationship ungakuthandi, ungamthandi ngendlela abefisa ngayo nangendlela bekumele ngenze ngayo izinto. From the bottom of my heart ngiyaxolisa ngaloko. And le yokudlwengula-ke iyinkinga ngoba phela angikhumbuli nangelilodwa mini lami engitshela ukuthi mhlawumbe from ngalelo langathi ngamdlula ngalo, which is 2017, ukuthiwa kwaba nenkinga Ngoba le nto ayibhale esho ukuthi after lapho ukuthi mina sengimdlungulile azange asafeel the same way, seyangisaba, sesaba nokungibheka emehlweni. Kuyangixaka-ke lo ngoba sonke lesikhathi besithandana, angikaze ngikuzwe lokho. Akukaze kube nelanga la ngitshela khona ukuthi yazi ukuthi ngobusuku obuthize mhlawumbe into ayenza ngiyithandanga, angikhumbuli lokho. And nje yonke leyo nto leyo yokudlungula, angihlangani nokudlungula. All my life, I've been very active ekutheni ngilwe nayo le nto le yokuhlukumeza kwey'ngane nabantu i-abuse nje. Even noma ngiperform, I always mention it. Stop men abuse, stop child abuse, stop wonke ama-abuse akhona. Ngize ngifake notshwala-ke abantu baze bahleke uma ngiperform, uma ngithi even alcohol abuse. Because into engahambisani nayo, through my music, in my private space, I've always been vocal about that. And kubuhlungu-ke futhi ekugcineni ukuthi wena umuntu ozothatha and put it upon yourself with mina, with my art, nekhono lami, into engizoyenza, ngizokwenza i-awareness about yonke le nto eyenzakalayo. Ekugcineni kube yimina futhi umdlunguli. Hayi, ibuhlungu leyo nto leyo, you understand? And I don't wish ukuthi yenzeke komunye umuntu, because akuyona into emnandi, understand? Sinemindeni, sinomama abazalayo. Kubuhlungu nabo uma befunda ngalezi zinto, kubuhlungu uma bebona going through le nto eyenzakalayo njengamanje, you understand? And ngifuna nje ukucacisa lokho ukuthi everything else engibone ngayo amabhanda, ngiyaxolisa, ngicela futhi angixolele. But le yokudlwengula-ke yona cha, into engakaze ngenzi. Noma ngiwabuza nombane engathandana naye previously, ngaze ngishaya intombazane, angikaze ngiriphe intombazane. That's not me, angiyenzi leyo nto leyo. And ngafunga ukuthi into engeke ngize ngiyenze, ngihlale ngitshela negang engiphilisana nabo bafana, noma kuthiwa uzwene nomama, rather walk away, noma ngathini, noma ngenzani. You understand? Kubuhlungu-ke manje futhi bona le ngane lezi ekuphila nazo, ney'ngabi zami engiphila nazo, ukuthi ngihlale ngishumayela leyo nto, but ekugcineni sengikule simo enguso namhlanje. You understand? Ibuhlungu kakhulu leyo nto leyo. And abantu bayibuza ukuthi okay, wayengavulanga icala uJava, wayengenzanga ukuthi icala lavula. After lawo ma-tweets nayo yonke into eyabhalwa laphayana, ngahamba kwavula icala defamation. Engikholwa ukuthi lona-ke ithuba lami lokugcina enginalo ekutheni nami ngikwazi ukuthi ngivikeleke or ngisho iqiniso lami. And so far ngizame konke okusemandleni, but ayikho into eyenzakalayo. You understand? Even amaphoyisa uma ngizokhuluma ngento or anything, ngiyabuza ukuthi okay, nesimo esikanje, but kwenza akekho umuntu ongiphendulayo. Nethimba lakhe uma selibhalela iy'ncwadi ake angiphendula. And into ebuhlungu ukuthi sekuyophela unyaka manje lento ikhona, angisebenzi. Khona ukusebenza, niyafunda emaphepheni kuthiwa ngikhishwe la, ngakhishwa la, ngikhishwa la, angikaze nangelilodi la ngangiboshwa. And kodwa manje indlela izinto ezenzeka ngayo, ngathi manje mina vele ngumuntu odlungulayo okungamele abe part of umphakathi, okungamele abe on certain TV programs, okungamele enze ukuthi nokuthi. And leyo nto leyo inzima, because angisakwazi ukondla umndeni wami. Ziningi into ezingilahlekele. Angiyenawo umuntu othanda ukukhuluma ku-Twitter angikwenzakale lokhu nalokhu nalokhu. But there's so much engingazazi, izinto esengiziluzile. There's so much programs esengiwashuthile, uma ngiqeda ukuwashutha kuthiwa angeke sikwazi ukuyidlala le nto ngoba kunaley'nsolo ezithize ngawe. Not futhi iy'nsolo ethize, kuney'nsolo zokudlwengula ey'khona ngawe. So ngeke sikwazi ukuthi kufake kule program. Ngikhishwe kuma-program. You understand? Ngoba njengoba ngisho ukuthi angiyena umuntu othanda ukukhuluma, vele ngiyithuleleke. You understand? But manje ngiyabona ukuthi kunabantu abaningi who are in the dark, abangazi ukwenzakalani. Kunabantu abaningi abangisaphothayo abangazi ukwenzakalani. So yiyo into eyenza ukuthi ngidecide ukwenza le video, ngichaze isimo ukuthi okay, lokho enikuzwayo, niyibuza imibuzo, yike ngizama ukuphendula manje nokuthi ngimtshele ukuthi kwenzakalani and how far this thing esihambe ngayo nanokwenzakalani ngiyecala and nanokuthi ngixolise uma ukuthi ngempela khona la engibone khona njengoba ngisho ukuthi ube into ayekhala ngayo most of the time ukuthi I'm not there. You understand, I'm not there for yena, ngimthandi ngendlela akholwa ukuthi kumele ngimthande ngayo. Ngiyaxolisa ngalokho. I'm really sorry and I hope uzongixolela. I apologize and abantu abaningi ngiyazi ukuthi bazothi how uyaxolisa and bazoyithatha lento bayishintshe mhlawumbe ama headline azobe esethi Java apologizes nama blog la ahlale ebhala nje izinto ezingekho ezingasile and not really bakhulume ngento abayaziyo. So into eyenzakalayo ukuthi icala ngalivula but ayikho into esenzakele ngalo and ndaba ukuvula akuyena umdlwenguli mina into engakaze ngiyenze futhi engawusoze ngayenza futhi nanomuntu owathi ngiphila naye ongayenza leyo nto amkholwa ukuthi ngazwana. So yiyo into enza ukuthi ngenze le video ngichaze and after la isekho futhi into engizoyichaza because ukhuluma into ithathi iguqulwe yenziwe ibekwe ngenye indlela nanokuthi ke besingavumelekile ukuthi sikhulume ngalento openly. So yiso ke isizathu esenza ukuthi ngenze le video. So ngiyabonga wonke umuntu ongisekayo ngayo yonke lento and ngiphinde ngixolise futhi kuwo wonke umuntu ofila ukuthi ngimphoxile ngayo yonke lento eyenzakele. Ngiyaxolisa ngoba kunzima ngempela ukuba semphakathini unenselo efana nalezi noma usesontweni kukhulunywa ngayo lento abantu abahlukumeza abantu besifazane uhleli laphayani suyajeqeqezwa se noma athu kuphi ubukela i-TV ikhulunywa ngayo lento ibuhlungu lento because ngempela ukusolwa ngento ngayenzile akukho mnandi especially if uzoluza izinto njengoba futhi ngiyi-artist nje ziningi izinto engizilozayo. So ngithi angenze le video ke ngichaze konke lokho and I hope nizo-understand lento engiyishoyo and angikholwa ukuthi ngisazophinde futhi ngikhulume ngayo lento unless kunesidingo ngempela sokuthi ngikhulume ngayo. Ngiyabonga.